icumi bibiri na mirongo ine na kabiri umunezero ntangire w'amatariki abiri y'uku kwezi kw'icumi nabayemo mu bihe nuvuga bidasanzwe jewe mumbona aha imbere yanyu ku itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi bibiri na mirongo ibiri imbere yanyu mwarimu washyize ku mujyi wanje ngomba kubaha ikiganiro ngomba kuvuga ku bantu bari bankoreye iremera nyavuga yuko jewe nuba natutse inzego ubushikiranganji buri hagati mu gihugu bambeshera nari nanditse makete ndabibeshutsa ndasaba mbere y'uko gushyira muri imeri kugira ngo ndabibeshuze imbere yanyu ariko ntibankuriye ko nabibeshuze imbere yanyu mwarayibonye mu byabona bica bimviramo gufungwa kuva icyo gihe bushwi no munsi ahize imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri rero ndabyibutse birafite ikintu bica binsigamo muri jewe mu muryango no mu nshuti nagira ngo aho imbere yanyu ndabyibuke mubyumve muri iyo myaka ibiri kandi jewe mu mwaka namaze ndi mu munyoro indani ubu ni umunsi ndekuwe nsubiye kuronka umwidegembyo ndakwica umwaka urumva rero hatanguye nuvuga umubabaro hagaruka umunezero ibyo ni ibiryo bimbaye ko ntibyondega ariko ntacyo ndabivuze ko nicyo gituma nagomba kubasaba ngo munshikanire icwi aho munshikana hose aho mushobora gushika hose kugira ngo nshimire mwivuye ku mutima umuryango wanjye w'amaraso kuvuga ngo uyu wanjye wari n'umukenyezi niba tuvukana bene wacu inshuti abagenzi ababanyi bambaye hafi igihe nari mfunzwe kandi bitari byoroshye kubera ibyo nifuje rero gushimira kandi abashoboye gushikana ijwi kure bakasemerera bakerekana yuko ndi mu kibanza ntari nkwiye kubamo abo nk'amashyirahamwe yaje agateka zina muntu harimo senidehashi seyiseri na kuruwaruje bashoboye kunsanga indani mu ibohero bakabona ingene mfashwe kutari ko bakanansabira muri mwibwe bakabintenzuriramo ndashimiye kandi ubutungane bw'u Burundi bwanshiriye urubanza mu gihe gitegekanijwe kandi atari ko bikunze kugenda bukanshyira n'igihano na kimara bukadekura nk'idegembya mbere bakampa na bonus y'amasaha cumi n'abiri ngataha bitamenyerewe rwose ko narabibonye ko umuntu amara umunyururu agaca ataha kuri jewe n'ukuri ndabikenguruka ariko mvuga nti ese byo bakuri bose umuntu afashwe icyo bamwiketse ko akaburanishwa mu mwanya utegekanijwe agasomerwa urubanza byashoboka ko ingingo yafashwe na sentare zigakurikizwa birababaje cyane ko ingingo ya sentare ishingwa ubwabo ntije mu ngiro ibyo rero bibaye umunyororo amererwa nabi kandi kumbure akaba mu kibanza atarakwiye kubamo akitwa umunyururu kandi kumbera umwidegembya ndashimiye kandi rero n'abantu bose bashyize mu gisabisho cyabo mu madini yo ashoboka cyangwa abantu giti cyabo kuko mu bisabisho byabo barashyizemo imana yegera bumva maze gufungura ndashimiye cyane abantu bose inshuti abanyu n'abaryango bangendeye baza gutera impundu hamwe n'umuryango wanjye kandi izo mpundu n'ubu zikaba zikibandanya n'uno munsi w'ijya umwaka ntibishobora guhera ntabonye abaza mu mujyi wanjye cyangwa abanyandikira banyifuriza ko banyamwira yuko banegerejwe n'uko nasubijwe umwidegembya ndiyemeje rero kimwe n'umuryango wanjye ko nzokora uko nshoboye kose nanjye kuri abo bose banegerejwe n'uko natezuriwe bazobasubiriza mu nkoko eka n'ubuzuwa yarabyifuje ntabishike ko jewe nzomugirira ivyo abandi bangiye nzomana ngikoba natangira cyo gufasha abarenganyo bose bivuye kutubariza amategeko n'agateka kazi na muntu nkuko amasezerano mpuzamahanga abivuga kandi ayo masezerano buri barateye ku mukono bwongera buyinjiza bibizwa shingiro mu ngingo za 19 nizikurikira aha twumvuga cyane cyane uburenganzira bwo kudapfungirwa ubusa bwo kwishyira no kwishyira no kwizana hamwe no gushikiriza ibyumviro mu gihe utarenze amategeko kubera ibyo tuye gushigishira hamwe bidaharanye inyungu za politiki bizofasha gutsimbataza agati y'akazi na muntu n'iterambere kuri bose nicyo gituma kubona munsi twaguye akarere dukoreramo tukava mu ntara y'ubumanza twahora dukoreramo tukazokora mu gihugu cyose nk'uko amategeko abivuga biza tuzofasha no kwigisha no kumenyesha amategeko tutibagishwa mu ngiro ryayo kuba bijejwe turashimiye cyane umukuru w'igihugu cyacu n'icyubahiro mbese udayishimiye kuvuga amaze kurangura ku neza igihugu na cyane cyane ibyerekeye imigenderanire n'ayandi makungu bikaba byatumye ibihano bituvako n'ubu hakaba harahuguruwe imipaka y'igihugu cy'u Rwanda kugira n'uruza rugasubira kuba abanyagihugu bakagenderanira twari twabyerekanye mu kwezi kwa kabiri twaramwandikiye tumushimira tumukeza igihe bari batubwiye kubihana ariko ibyo gukora ntibibuze yokomera kumuheta akabandana turamushyigikiye no kuvyerekeye kurwanya ibiturire kurwanya isanzwe ry'ibitunga ry'igihugu no gutanga akazi atanga impunzi iyo abana b'Uburundi bose babone ko se Barundi ari wa bose tumusaba kandi kumenya gutora neza bamufasha kuko kenshi usanga yononerwa n'aba yashize imbere turamusaba kandi ko ingingo yafashe kuko abanyororo batagirizwa amaraso ubura n'abidegembya yoshirwa mu ngiro abanyororo bagatenzurirwa na Leta ikareka gusumira abanyororo benshi kuko abari muziko bayishitse ko tumusaba kandi kubwirizwa byo korohereza abakukuruka kugira bahembwe agashahara kabo bari bageze ko gihe bari bagiye mu zabukuru kugira bashobore kubandanya babaho yoshirwa mu ngiro tumumenyesha ko n'ubu bamwe acibonekeza abantu bafatwa ntibamenye irengero ryabo kandi hari abantu bagifungirwa ubusa twusaba yuko bujamo inguvu kugira ngo ntihagire abantu bashobora gufungirwa ubusa mu buryo ubwo ari bwo bwose twiyemeje kuzurandanya tumubira ijisho aho turi hose ku byerekeye kubahiriza amategeko n'ibindi byose bijyanye n'intwari ibereye mu gihugu turangire tumwifuriza kwamara intwari kugira amagara meza kugira ngo ashobore gukorera abarundi bose tumwe gushimira tumushimira inshuti n'abagenzi batubaye hafi kandi n'ubu baguma batushigikiye imana nibahezagire namwe mujya kudushikanira ubutumwa bavuga mu kirundi cyiza ngo utumye uyizigiye asa n'uwigiriye turabakengurukiye cyane ku butumwa byo dushikanira aho bose mushobora gushikanirwa murakoze.